kochi chirukichi
chai chacho afani kuzvuta mwana
vazunzirei yakadaro mwana anyarira kare kare
rakana wajaira unoramba zvingozunzira mwana anyarira unenge usina kuzviona
kuzunzira mwana kunge munhu ari kurombobobo kudai
aibva apa
jaira ujaira kuita sei ini zvandakagara newe 10 years wakambondora ndichifamba ndichidai eh take money.